Zindatsu, pane zvandatingobvumirana ka. Tobvumirana here? Kusukasa. Saya. Tabvumirana here. Zvimba ungatame akapela sakati chimba sunzai kurungai shekai tichikuimbira zvimwe zvinoda chipapa sununguka pasi pese panoda kuti